Inzelani.
Nago.
No, yeah, Ahaba.
Namago.
Wish you wish you know.
Nago.
Ankene. Wish you, Professor Emmanuel Onwuka. Yabo, you do you know where you are. Representing, okay, Ebo. Okoye Owe. I'm excited and happy to know Sibia. Mabiakwabia in your numbers, and not just in numbers, but in quality numbers. One then so shinne. Yeah, and I'm not common on a tata. We feed you my for shinne. If any men are boy, I got a go. Cabos a kayagaban evil. Eziokwu onwa okwu oge nji nwee ni nghọtafie wit ndị ebe unu ncha ncha ife dapụta si oke ka azọba mesie ọga ka o si ga mana nkwa nkwa Ahaba bụ na nke eme ka udo dị na I'm gamezi hapụ ụmụ nwanne m na mba. So n'ife ọbụla anyị na-eme, na-ebu m unu n'obi. And the ọbụla ọbụla anyị ga-alụ na-aga n'ihu, unu ga-esokwalụ ya bụ. So na nsogbu adịghị ọda na ya bụ ife ncha ncha. Ogbueshi Prof, biko welozi wegali Diokpa Ogbueshi Enenmoh. I'm very happy. One, una abia hoda wa late. Because uno ina ndi umu daika adika abia. We can't do without you. Either using you people as part of us or using you as a reference point. Under my watch. Now for the 5 years we will tap from you. Fundi Munawari where Zossi Fe Afugon for Prof nearby Afuba. Golden we see ideas. Come closer, let us walk together. So that can you glass about Bugonian? So if any figure gaffe go can see you. Tata was a book, can you give any? daalụ nụ shinne chukwu debe anyị nche
gọzie
anyị anyị ahaba ga-eche anyị daalụ nụ shinne.